kuni akati gamba muri kumakuma muku ya kuni wiriro niti mujini kwa yewe ajira wiriro niti mujini kwa yewe ajira.
Gamba boy and I ain't now. Mogo Shangira.